Shalom, shalom, renda tabakundwa, maranata, yesaraje, ndibarutwa na yansire, umugurano kazi mugenzi wanyu ngarutse, kino gitondo, chokuwa gatatu, igenekerezo rya 12 mu kwezi kwa mbere 2022, ngo dusubire duterane intege bene data. Mu by'ukuri Yesu wacu ni mwiza. Bene data twame twibuka ngo kwibagira Imana ni bibi. Twame twibuka umuremyi wacu. Twabwiwe amajambo avuga ngo ntitwishushanye n'iby'iki gihe. Yamara duhinduke rwose tugize imitima misha ngo niho kwikorera kwacu kugira ikimazi. Egome ntihagira ikindi kintu gutesha umwanya mwene data. Hatagira ikindi kintu gutesha umwanya ngo wirige uremera isoko ku bantu, wirige uvuga amajambo y'ubusa uvuga abandi ukengera abandi, ariko wewe ugira umugambi wo gusoma ijambo ry'Imana, ugira umugambi wo kumviriza amajambo y'Imana, ugira umugambi akanya kari libre urose ufate bibiri usoma ijambo, ufate isengesho nubwo yowe umunota umwe cyangwa umusogondo umwe usenge ntusamazwe n'ikindi kintu na kimwe. Imana ishimwe cyane. Ndashimye Imana ku bantu b'Imana bariko baratabagwa. Ndashimye Imana ku bantu b'Imana amajambo y'Imana turiko turatanga ari karahindura. Abandi bagize umugambi wo kwihana no gukizwa no gusenga bakizera Yesu. Ndashimye Imana ku umuvyeyi umwe yaranshingiye intahe arambwira ati mama ati mu by'ukuri umuvyeyi afise amajambo y'Imana atanga mu gatondo nawe mugabo yaranshingiye ntarambwira ati aya majambo mutanga ubutumwa bwiza mwa muriko muratanga ni nk'icyayi canje cyo mu gatondo ati mbere yuko mfata icyayi cyo mu gatondo ati mejeje gutanga amajambo Imana iba yampaye nanje ati nta kindi nkora mbanza gusoma iyi mirongo ba waturungikiye nkabanza kumviriza iri jambo warungitse rifise ubushobozi na inspiration ivuye mu ijuru ati mejeje kuryumviriza sagacamba na gufata icyayi cy'umubiri nacu yewe yarantangaje uwo muvyeyi yarantangaje yasanze ku rushengero ku munsi w'ejo ashingira iyo ntahe nanjye ndagushingira intahe numvise no batera intege ngo nababwire iyo ntahe bene data hari n'abandi bambwira bati si tubona burakeye kugira ngo turabe amajambo mwarungitse bene data ndashimye Imana ibyo bidutera intege turamenya ngo hari abantu bariko barat tazira Imana hari abantu bariko barava ku rugenzo rumwe rwo kwizera baja kurundi. Ibaza umuvyeyi yaravuga ngo imbere yuko fata icyayi cy'umubiri mbanza gufata icyayi kimwemu. Yatahuye ibanga guha agaciro Imana, yatahuye ibanga guha agaciro ijambo ry'Imana, yatahuye ibanga yo guha agaciro ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza buriko buravugwa. Imana imuhezagire hariyizi, Imana imuhezagire. Mbere uyu munsi kuvuga n'amajambo make hari n'abandi bariko bararungika amashimwe iby'Imana yabakora Imana ikabagirira neza Imana ikagira icyo bashikanye kikagira icyo bakoreye bakavuga bati mama dutangira amashimwe mu ishengero hari n'abandi bambwiye ngo tuzokwandika intahe tuze kugira ngo tuzizane uzituvugire bamwe baracatinya kuko hari igihe usanga amajwi yabo abantu baca bayamenya ati naka yaravuye mu bayisilamu arakizwa naka yaravuye muri barakizwa ari ko turashima Imana ko ariko barashikama abantu bamaze kwihana abantu bamaze gukizwa no kwakira Yesu no gukomezwa. Imana ibahezagire turabasengera mu by'ukuri. Imana ingiri y'ubuntu havyuka kare abantu uyu mutwaro n'abatanu uyu mutwaro mumenye ngo Imana ishoboje. Ndabasengera ndabadondagura mbere n'amazina nubwo benshi mutaba munzi cyangwa mubizi ngo munabimenye ndabasengera mu by'ukuri. Imana yarashoboje kuko Imana yabwiye ngo bamuvyanje uwitangira umurimo wanje nta kindi ndakujeje nta yindi ndakujeje nta wundi mupatro ndaguhaye burya jewe nta wundi mupatro fise bene da uretse Yesu wenyine ndongoye. Yesu ni wowe nkorera, ni wowe nkorera mfeni katro siliveni katro jahambwiye nkora ivyambwiye ngira ivyantumye. Egome nico gituma hari abo ndondagura amazina Imana impaye amazina ntavyuba wumva mugabo Imana irashoboza. Egome nico gituma ndakubwira ngo ushishikare kurema twese reka dukorera Imana. Narakubwiye ngo uw'umukozi mwiza huri uw'umukozi w'Imana huri umuambasadore n'umuambasadrice mwiza w'Imana Imana izo uzogushoboza uzoshinga ntabwire impact ahubaye ahukoreye mana yarashoboje ntahantu ushobora gucubu haba kuri duane haba kuba police haba kuba ombere haba ntahantu ushobora guca ngo ngende ntababwiye ko Yesu ari umwami ko bakwiye kwizera umwami Yesu umuntu wese Imana impaye gucishwa imbere yanje Imana ndamubwira ngo Yesu aragukunda kandi wizera umwami Yesu nibwo buzima mwene data gira umugambi wo kubwira abantu ubutumwa bwiza muri abo mukorana aho ukorera nyene abo mukorana uwo mutware wawe urose uburyo bwiza ubona yakarukanye mu ndu nziza yatwenze mwatwenze mwavuze umubwira utariko Yesu aragukereye mutware nubwo bimeze gutyo Yesu aragukeneye niwo kwizera umwami Yesu kazoronga ubugingo budashira aturabona ingene umutware mwiza witaho urugo ubungabunga abana n'ibindi umutera amashugwe umaze kumutera ayo mashugwe uca umubwira uti Yesu umugabo wogereka ko Yesu kizera umwami Yesu ati ibyo wavyiza gusumba kugira ngo ibyo bikorwa byiza uri kurakora bize bironkaho byandikwa bize bihabwa impera ati nayo ubundi nibizogurukira mu muyaga gusa utize Yesu ngo wihane ntibizoronkaho byandikwa bizoba ari ibintu nyene by'amabona action n'ibintu bya volontariat twakoze ati mugabo ntibizoronkaho byandikwa n'uwo mugore wawe umubwire ubonye mwaganiriye neza atarizera Yesu ati reka kurenga ibyo bigo Yesu aragukeneye mu by'ukuri uwo mukozi w'Imana uherereye uwo mukozi w'Imana mu nzu yawe uwo mukozi w'Imana mu bana bawe uwo mukozi w'Imana ku mugabo wawe abagabo bacu tubamira imbuto nziza ndakurahiye niwamira imbuto nziza umugabo akabona umukenyezi yubaha Imana ukabona umukenyezi umwubaha umukunda umusonera ntacyo atazogukorera egome duhindura ingeso Imana ishimwe cyane reka dusome amajambo Imana yampaye yo muri Zaburi 95 ni muri yagwa rukurikirano rwa y'amajambo yo kutagarariza Imana yo kutishushana n'iby'iki gihe Imana yari kwibutsa Abisirayeli ibyo yagiye bakorera bose mbere iravuga ngo narabarakiye kugeza aho ndabarakira imyaka 40 byose muri mu bugaragwa kubera ubugararije ndagomba mbwira abantu bakiri mu bugararije ngo nimuveyo abantu bagarariza Imana Imana ikavuga bakanye nguzizuru mu by'ukuri Imana irababara reka twumva amashami Imana yaduhaye ngaha muri Zaburi 95 ngo nimuze turirimbire Uhoraho tuvugirize impundu igitanda n'agakiza kacu tuje mu nyonga ziwe tumushima tumuvugiriza impundu n'indirimbo kuko Uhoraho ari Imana ihambaye kuko Uhoraho ari Imana ihambaye bene data atangura kuvuga Dawide ngo nimuze dushime Imana tubanze tutazira Imana hari umuntu ashika imbere y'Imana ariko arasenga akavuga Mana urabona abana banje babuze minerevare Mana urabona rasiyo yaheze none zokura yindi Mana urabona mana akashika bombardi Imana n'imitwara kabombarada imitwara kiyanura kavuga mugabo nta kiri cyari kidukwiriye ngo tubanze dushime Imana haleluya tuvuge tuti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ni ryubahwe ubwami bwawe ni buze ibyo ushaka ni bibe muri jewe ni bibe mu isi ni bibe mu Burundi ni bibe muri Ottawa ni bibe muri Canada ni bibe muri Australia ni bibe muri Amerika ni bibe muri Gome udondagura hore ati ni bibe muri jewe nkuko biri mu ijuru kugira ngo ubanze uha icyubahiro izina Imana ubanze icyubahiro Kristo Yesu yanesheje imbere yuko umubwira ibibazo imbere yuko umubwira ko ukeneye rasiyo imbere yuko umubwira ko akazi kabuze atakazi ufise imbere yuko umusaba uwo mutahe imbere yuko umubwira ko ibiharage n'umuceri byaheze imbere yuko umubwira yuko atakigenda imbere yuko umubwira yuko umugabo yagukubise umugabo yakwirukanye umugabo yakwimye rasiyo umugabo yakuvanze mubwire Yesu yuko akwiye kuba tangura ushima Imana ibibazo bizokwamaho ingorane zizokwamaho kuko tukiri mu isi ibigeragezo n'indya z'umukristo n'indya zo mu rugendo nibyo bitwongera inkomezi mugabo ushima Imana uyitazire urashobora gutima Imana nibangahe bomanika urutoki ngo ndi mu kigeragezo ibitekerezo dashora guhimbaza Imana ngashima egome iyo twese tumerewe neza iyo byose bimeze neza bigenze neza uwo tashima ninde mugabo yugwaye canke yugwaje amashimwe abayahega mwene data ntiwihebura ukiganya ukabona kupfuye mugabo nashaka ndakubwira ngo mu gushima Imana harimo intsinzi mu gushima Imana kwaba Petero Yesu yaruguruye urugi kwibohero Petero aramwugururira mu gushima Imana kwa Paulo na Sila Imana yaruguruye prizo prizo yari yugaye baba batonoye mugabo agashima Imana Imana irabugururira nawe nagomba ndakubwira ngo nubwo ugwaye nubwo ufise ubukene nubwo ukeneye umutahe nubwo amadeni akuremereye bagomba kucamunara kukazukawe nushima Imana ntucike intege nubwo wabuze rasiyo nushima Imana ntucike intege mu gushima harimo intsinzi ehe nguyu mwanditsi wa Zaburi Dawidi iratangura kuvuga ngo nimuze turirimbire Uhoraho haleluya ntumuririmbira kuko byose bimeze neza mwene da ntumuririmbira kuko byose byamaze kuba amavuta byamaze kuba ubuki byamaze kuba isukari byamaze kuba ibisosa naho byoba bikirura ngo turaririmba ukaririmbira Uhoraho kuko ngo kubera iki kuko Uhoraho ari Imana ihambaye n'umwami ahambaye asumba ibigirwamana byose ikuzimu hari mu kuboko kwiwe kandi impinga z'imisozi miremire nazo niziwe haleluya ngo umuntu ni kuzimu hari mu kuboko kwiwe none finalite ya mbere si ku hanyuma ugahambwa ikuzimu naho ngo harimo kuboko kwiwe aho naho arahagaba none wumva wiganyira kubera iki ga mwene da wumva urira kubera iki iyo ngwara ni ntoya cyane ku bushozi bw'iyo mana ako kazi wabuze ni gato cyane uwo mugabo ukeneye ibyo byose uvuga ngo ntibifadika abantu bavuga bati ntaco fata ngo gifadike nta mahera ndagama mu ntoki ntaco nkora ngo gikoreke akabona ngo nta kigenda hariho banta kigenda benenda wababaza ngo ni gute ngo nta kigenda mugabo ngo ikuzimu naho nyene hari mu kuboko kuhoraho kandi ngo ikiyaga niciwe niwe yakiremye intoke ziwe nizo zabumvye musozi nimuze tumusenge twunamye dupfukamire Uhoraho muremyi wacu urumva ko gusenga dunapfuka ngo dupfukamire Uhoraho muremyi wacu sumugenzo w'idini sumugenzo wakuriyemo ni itegeko rivuye ku mana kuko iyo mana iteye ubwoba iyo mana abantu benshi basuzuguye ndashima Imana kuri uwo muvyeyi ndashima Imana no ku bandi bose bari kubashinga intahe bahaye agaciro Imana bagaha agaciro izina ry'Uhoraho bakavuga bati tubanza kurya ingabiro y'imwemu imbere y'uko turya ingabiro ki ingaburo y'umutima abandi bavyuka vunduruka va mu gitanda no muri dushe agenda gusakira gusa icayi ehgico imirete giyo ehgivyo imishusho ugasanga nta kindi bashize imbere atarinda zabo aho kubanza kuvuga ngo reka ngire akanya ko kwiherera n'Imana numva icyo Imana yavuze numvigana uko Imana yatanze mu gitondo haleluya abantu baha agaciro ijambo ry'Imana Imana ibahezagire abantu bariko baraha agaciro iby'Imana bakabifata yegome nkama ntibabifate binenegwe Imana ifata ivyabo nabo ibifate nkama haleluya ibifate nkama ntibifate binenerwe uko mutariko mwanjanjwa kugakiza uko mutariko mwanjanjwa ku Mana n'izina ry'Uhoraho muri pfukamira munezerewe muri senga munezerewe mukari hagaciro gusumba ibindi byose abandi bantu bari kubaha agaciro ndasenze ngo mu izina rya Yesu Imana hagaciro namwe ivyanyu Imana ibaha agaciro Imana ifate nkama ivyanyu ibyabaye nk'imisozi kuko ngo ni misozi niwe yiremye ngo ni kiyaga niwe yakibumvye ngo nimuze tumusenge twunamye rero dupfukamire Uhoraho umuremyi wacu kuko ari we Mana yacu natwe turi abantu bicanya ciwe turi intama zo mu kuboko kwiwe uyu munsi icoma mukumva ijwi ryiwe yo icoma uyu munsi umuntu wese ariko aranyumviriza kumva ijwi ry'Uhoraho bene data ntimukomanta z'imitima yanyu nk'uko mwayikomantarije imeriba no kuri wa musi w'imasa mu bugaragwa hamwe basogokuruza banyu bangerageza bakancaca bakabona igikorwa canje nashavuri yabico gihe imyaka 40 ndavuga ntaba bantu aba nabantu bama bazimira mu mitima yabo kandi ntibamenya izina ryanje nico catumye ndahirana uburake nti ntibazoshika mu buruhukiro bwanje ibaze bene data abantu benshi ngene bikura mu masezerano n'ubunyera abantu beriko bikura mu masezerano imana kudushikana k'amasezerano yayo singorane kuriyo mugabo hengera hasigaye umunota umwe ngo isezerano rishike hasigaye umwaka umwe hasigaye iminota hasigaye amasaha umuntu akaca yidodombera imana agatuntu mukanura ijambo ko kuvuga imana nabi no kwisuzugura no kuyidogera yo bene data we mana yaravuze ngo nzobashikana mu gihugu c'isezerano c'amata n'ubuki Kanani mugabo kubera inyifato bagiye bifata mu nzira in between hagati na hagati bene hagati na hagati urugendo harakomeye bene data yo ndasenze imana ngo hatagira umuntu adashika mu buruhukiro kubera inyifato yagiye afata adashikira amasezerano y'imana kubera ibyo yagiye yifatamo iyo wasuzuguye imana ukabona ko idashoboye ibyawe ishoboye iby'abandi gusa bica bikubera uko nyine wabivuze mana niyo yivugiye ngo nzobashitsa mu gihugu c'isezerano ibwira mose ngo genda ubakure muri Egiputa ubajane mu gihugu cy'amata n'ubuki Kanani mugabo imana irabashavurira kabisa barakerereza urugendo ibikerereza biraza urugendo bari kugenda iminsi 40 imyaka ngo 40 bakerereza bizunguruka ko batavansa bizunguruka ko amasezerano ngo kugeza imana uko bizunguruka ko ariko bidodomba kugira ngo barihanye batireka imana tumfume tuyubaha twizere ko yakamije ikiyaga gitukura basi twizere ko kudukura muri Egiputa nabijya bitangaza ibaza imisimba y'abanyegiputa bari mu kiyaga gitukura iriko irazambarara ikiyaga cyabuzuriye ko rwabuzuriye ko babibona n'amaso yabo bakavyibonera mugabo ngo bashikane imitima yabo irakomanara bibagira uhoraho ngo banke imana barayibagira ngo imana nayo irabashavurira ngo irabarakira ngo mu bugaragwa imyaka 40 bizunguruka ko bagenda bari marche sur place abandi bari marche en arrière niko bimeze n'ubu abantu benshi imana iradukunda kandi dufite amasezerano meza amasezerano y'ibyiza mugabo ingene twitwara ingene ushobora kwitwara isezerano ryasohotse n'ukuri hariho ibisabwa kugira ngo ushobore kurigumya ushobore kuribungabunga ushobore kuriteramira ushobore kurizigaba jaruzema ntushobora kuvuga ngo ni uko imana yasezeranye ikavuga ngo uce wigenza uko wishakiye uce wifata uko wishakiye uce wivayanga mu vyaha uko ushatse ngo ni uko ngurindiriye amasezerano y'imana azoguma mu isi mwemu nyene azoguma mu majambo mugabo kugira ngo uyabone yambaye umubiri ashike uzobirondera ubibure kuko ungena uriko wifata nico gituma dukwiye kubaha imana bene data nta kindi genda batera intege atari kubaha imana gusezeranirwa ni kimwe hari abavuga ngo nimba imana yarabinteguriye ngo bizoshika ngo nta kundi hari icyo bisabwa usomye muri Matayo haratubwira ngo uhereye kuva kera ati ubwami bw'imana baramubandanira kandi ababunyakura babunyakurisha ubuhizi c'est sur les vaillants qui s'en accaparent bene data ubwami bw'imana barabubandanira ubwami bw'imana burabandanirwa egome nta kuntu ushobora kwiyumvira haleluya yuko Egome ushora kuronga ibintu vyimeza hari icisabwa hari ucitondego hari ukuntu ushora kwifata imyifato yawe ingendo zawe ingene uvuga ingene ukorera imana umwetugira egome mu izina rya Yesu ni utumu determina haleluya ukuntu imana yihutisha amasezerano cangwe ukuntu imana igukerereza ukigira urukerereza ufite si imana igukerereza ni wowe wikerereza kuko iyo uriko urasuzugura imana iyo uriko uratukwizera iyo uriko uratakaza ukwizera iyo uriko uratakaza ukwizera ukabona ngo vyarangiye ukabona ngo jewe aho narindiriye amasezerano eka n'ukuri jewe ndabivuyemo jewe ndabihebye jewe nibaza ko imana ikunda abandi bose mugabo jewe itankunda yo ariko ndakubwire bene data ndashaka ndakubwire ngo imana ni nyarukundo n'ivyukuri imana ni nyembabazi n'ivyukuri mugabo hari hingene umuntu yifata hari hingene umuntu yigenza hari hingene umuntu yakira isezerano ofati usezeraniwe ni nk'umumama urubuto rwiwe rwarugiye mu gitereko hanyuma akibungenga kugira ngo uzuvyare umwana ageze amaze amezi 9 akomeye bizovana n'ingene witwara none uyu munsi usamye imbanye ukajutangura guhera kuwa mbere ugenda widudagura hasi ugenda wiha ibintu vyiriyayura mutwe ugenda ubore gukidudagura ugenda ukiha gusambana ukaturasambana n'abandi bagabuka inda izovayo n'umwana nimbuga izimana ukavyara sinzi kuzovyara umwana akomeye kwera ariko ingene utwara isezerano urumva isezerano ni nko kwibungenga murazi iyo umubyeyi yibungenze murabizi mwese abamama bamaze kwibungenga murabizi abatayibungenga imana ndabasengeye mbere nsenga hamwe n'abantu uyu mutwaro ko hariho bamaze imyaka 3 bamaze imyaka 20 bamaze imyaka irenga batarayibungenga ngo bumve ukwibungenga ngo umumama asama ndasenzenga imana izibashoboze imana mwiyo imana ibumve ibatabare ibashirira ubuto mu nda namwe muze mwibungenge muvyare mwumve uko umuvyeyi ngene ari umunezero imana ibahezagira imana ibashoboze ndabasengeye kugira ngo imana ibagire neza nariko mvuga rero ni abana ingene umuvyeyi yinengesera yibungenze mwese murabizi bamwe murabizi aribungenga akinegesera kugira ngo adashikane ikintu gikomeye n'amasezerano nuko iyo usezeraniwe uba wibungenze inyifato wifata ikomportema ingene wigenza nivyo bizodetermina umwana azovuka ingene azoba ameze ingene azoba akomeye kubera ukuntu wamufashe ukuntu wamubungabunze niwagumurya ibitagira umumaro ikuntu wamfashe ukamubungabunga ukamukunda ukamwe ukamwitegurira ikanyenuka iryo sezerano ukaribungabunga nivyo bizotuma uriroga ariko raba Imana iravuga ngo naracavuriye ngo nimusubire gukomantaza imitima yanyu nkuko mwayikomantaje imeriba hari umuntu imana isezeranire ngo ngo ha ngo abandi nibaronke ngo ivyo jewe vyarandenganye ngo jewe noba ngo imana ikinyibuka ukonye n'ububivuze abisirayeli bikuriye ijambo mu kanwa ngo ikibari mu bugaragwa ngo mose ngo waje kutwicira mu bugaragwa ngo twe n'abana bacu ngo mbega muri egiputa ngo nta mva zari ziriyo ngo kugira ngo ushobore kugira ante kudukura yo hamukaze kutwicira mu bugaragwa aho bari babuze amazi aho bari kubavuga ngo kwiri bagimeriba aho bari babuze injya ngo bakumbuye ngo ngo bakumbuye ngo ibitunguru ngo n'amakonkombre ngo n'amapoivro ibaze vrema iyumvire ibaze bene data mbega mwibaza ko igikuru umuntu mu isezerano ry'imana igikuru umuntu mu mugambi w'imana wibaza ko ari kinini kenshi n'akamanyu k'umutsima ibaze kenshi ni poivro kenshi ni igitunguru sumu, kenshi ni yongo ni puwaro, vya bitunguru vy'amababi, ikintu ngo konkombre, ikintu mu vyukuri yo, ikintu kitagira agaciro gihambaye, agaciro mu kintu w'agaciro gikomeye cy'amafaranga konkombre ntiwayishyiramo bernet, ntiwashyiramo igitunguru vrema, ntiwashyiramo ikintu kitagurwa amafaranga arenga amajana atanu, ushobora kuronka igitunguru, ushobora kuronka poivre ku mahera ijana, amara y'amarundi ni nk'amadolari, amasantiyara sinzi ntengere nogiharura mugabo nicyo usanga kenshi ko kirakura iki abantu mu mugambi w'Imana ngo bakumbuye poivre, bakumbuye poivre muri Egiputa twararya, ntacu bitwaye twarabaja, twarabashoma mugatwararya poivre, bakidogera ivyo vrema, bakaguza ubugingo budashira, kuja mu gihugu c'isezerano kubera poivre, kubera poivre, ibyo ni vyo benshi biriko birabakura ku Mana. Nagomba ndagusengere ngo mwene nda ibuka Imana, rekura uwo mugabo atari gwawe murekure, rekura umugore atari gwawe murekure, rekura ubwo busambanyi, rekura uko kuja mu bapfumu, rekura iyo miti, rekura aho karenganyo, ubwo rurimi gwawe gwama ruteranya abantu, rekura abantu wateranije ikintu kitagira umumaro, konkombre ntikubuza ijuru mwene data, ipuaro ni poivro n'agapiripiri ntibikubuze ijuru, ibintu bitagira umumaro nivyo biriko biratuma abantu bava mu masezerano bagahemuka. Umurundi niwe yavuze ngo uza kugoka bugaca ibigori bikera. Isituasiyo irimo uyu munsi ntiwibaze ngo niwizopfiramwo, ihangane, niba Imana igutebeje ni uko ikwishimiye, hari ikikubikiye kigaragara gifadika, nawe hamwe abantu bose nibo bazogushingira intahe, bazomenya ubuzima wari ubayemo waciyemo, babone ibifadika Imana iriko igukora n'intahe Imana iriko iragwiza muri wewe, si uko ikwanse mwene da. Ihangane, ihangane, murabona Abisirayeli ingene vyabagoye ngo bakagenda bakagwishwa amasezerano, dore ngo baravuze ngo Mose waje kutwicira mu bugaragwa, Imana icayubahiriza iryo jambo nyine bivugiye ngo ndakurahiye, abo bantu bose bankegereye bakabona ibitangaza nakoze, bakabona ingene nkabye ikiyaga gitukura nica abana b'imfura muri Egiputa, ntibabishyire ku mutima bakavyibagira, hatuko nyine ayo majambo mwivugiye niyo azobakora, uburuhukiro bwanje ntimuzopfa mubugezemo, abo bana nyine mwavyariye mu bugaragwa muvuga ngo nibo naje kwicira, nibo bazoja muri icyo gihugu, sibo bari baragisezeraniwe n'abavyeyi bari baragisezeraniwe, mugabo abavyeyi bikura mu mugambi w'Imana, abana baracakira, hanyuma nibo binjiye mu gihugu c'isezerano, abari barasezeraniwe bavanywa muri Egiputa bararatiye okazi yo kubera agasuzuguro no kugaya Imana no gusuzugura Imana no gukengera Imana. Bene data, Imana yacu tuyubahe iteye ubwoba, twumvise ngo tubaze tuyihimbaze, himbaze Imana nubwo wowe uri mu kigeragezo, himbaze Imana nubwo wowe uzi ngo ndava muri jene mu kwisondesha iminsi itatu iminsi ibiri sindonga icondo, Imana izogutabara, uyihimbaze uko biri kose uyikomeze, numva nofata iyo Mana nkayibateramo, kafata urushinge niba bishoboka Yesu nkamubateramo kugira mumenye ibitangaza vyiwe. Bene data, Imana iratuzi, Imana irazi ingene mumeze, Imana irazi umutwaro ufise w'abandi, Imana irazi umutwaro ufise wo mu bikorwa vyayo, kubikora n'umutima ubikunze, Imana irakuzi, ntubone ngo ntaco bivamo, ntawubibona, ntawumbona, nta n'uwunzi. Ndibuka Imana imbwira mu kwezi kwa gatatu, niho namuronkijwe audible meze ndi mu masengesho y'iminsi itatu nisonjesheje ndi muri confinement mvuye Arusha, numva ijwi rirambwira ngo mama wasira wari umukozi wanjye anyegeje atawukuzi, ati ngomba ndagushira habona rero amahanga kumenye, ndagupfukuye amahanga kumenye. Bene data, nakorera Imana atawuza, atawuma n'amazi, atawungurira n'ifana, ariko Imana inzi abantu twakuranye, abantu twarukanye baranzi, abantu twiganye mu mashuri baranzi, nkorera Imana ndongora amagroupe biblike atamuntanzi, ndi umwana muto, ariko Imana aragera igihe ivuga ngo ndagupfukuye amahanga kumenye, kuko warankoreye mu ibanga ataw kuzi. None rero mwene data, nawe ushobora kwibaza ngo ntawunzi, ushobora kwibaza ngo ntawurambona, ushobora kwibaza ngo ntawubona ibyo ndi kongora, ndagomba ndakubwire ngo nturondere gukomerwa amashyi no gushimwa n'abantu, umunsi Imana yagombye ko abantu bakumenya, bakubona, bazokumenya, mugabo uno munsi nushishikare, wihangane, amasezerano Imana yagusezeraniye yo, noneho navuye mfata iminota myinshi, Imana izoyazana, reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye,
guhayicyubahiro amina shimwa kuri imana y'amahoro. Abo bantu bariko bariganyira bihebura bitodombira imana ngo washavure abisirayeli imyaka 40 bubakerereza nibo bikerereje bikerereza mu bugaragu imyaka 40 kubera akagaye no gusuzugura no kwibagira ibitangaza by'imana. Senge y'abantu bacitse intege muri kino gitondo, senge y'abantu bavuga ngo nta kigenda, senge y'abantu bihebuye ngo ubasubize ibyizigiro mwami imana, babona ngo abana babo batevye kugira mama heyaje ngo batevye kuronka abafyose ngo batevye kuronka ibifadika. Ndavuze ko subize intege abantu bawe mana, basubize mu ibyizigiro, basubize mu intege, bahe umwete wo kugukorera, bahe umwete wo kugendana nawe, bahe umwete wo gusenga, bahe umwete wo gushishikara mana. Boye kwikerereza kubera ukuntu bifashe abisirayeli baciye babwira ngo njewe ako kagaye kanyu ningene mwanyibagiye n'ibyo nakoze, naratanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwanyu umuga bwabyibagiye. Muriko muririra kongombre, muriko muririra poivro, uyu munsi abantu baririra kongombre, baririra poivro, baririra ipiripiri, baririra ibitunguru, ariko kuririra ubwami bw'ijuru, aho kuririra ubwami abantu bariko bararira barizwa n'ibi bifadika, ibyo tuzosiga muri iyi si bitagira umumaro, nibyo bibatumye bagoka bigatuma bava umugambi w'imana. Tabara abantu bagomba kwiyahura, bagomba kwikura umugambi wawe kubera ipuavro, kubera isereri, kubera igitunguru. Ubahe gushobozwa nawe gushikama kugira ngo bamenye ngo umugambi w'imana ntuzohinduka ku bugingo bwabo nibatahinduka nabo. Ubashoboze kunesha, ntibabe nk'abisirayeli mana, twoye kuba nk'abisirayeli bagize urukerereza kubera ukuntu bifashe mana. Nuhabwe icyubahiro, turagushima no ku bantu b'imana bafashe umugambi wo guha agaciro ijambo ryawe, baryigaburira ku munsi ku munsi, mbere bakarungika amashimwe yabo bari mu bihugu byo hanze, bari mu bihugu bya Afurika, bari mu Burundi, bakibuka kugushima ku byo wakoze. Nuko bahezagire ugirire neza bacitse intege bari bagomba babivemo, ubongere inkomezi ntibabivemo, boye kwikerereza ariko bahe gushikama no gushishikara. Turabasenge duhezagira abantu bawe mu izina rya Yesu, amen.